kuwaje FIFA na sio breezy kulki. Ndio unajua kushika party zungu.
Unaona kwa kwa party.
Super super.
Roro.
Ah, easy
people. Super.
Hey.
Energy Radio.